gone.
Sishashimva thengelo sesibona ishashanga ukuthi ubonge inkosikanyile weMK ukukhuluma itopic interesting isha abafundi abaningi bemamatheka ejena ukushela abantu ukuthi beyiMK they are working on it ulabafundi abanezikweletu bawathola ama qualifications abahamba apply bangabanjela ama qualifications ngenxa ukuthi abanamali yokhokha izikweletu singandaba kulamagama asidethe indaba esimnandi sitshela ukuthi haleluya
uma sithi sina only 8 months since safonywa njengokorganization. Noma kuthiwa siyawina, noma kuthiwa balintshontsha newadi kuyafana. These are warning shots that MK remains a dependable organization. Sina 8 months, the ANC na 113 siyilibambe nge. Siyazazi inkinga esibhekene nazo kule wadi engayibala nje ngithi halamuzi kule wadi kungcwele abantu bokufika abangaphandle asinankinga ke nabantu bangaphandle ngoba we are pan africanist organization kodwa sicela ukuthi ube namaphepha khona uma usuwenza ungcola sizokwazi ukuthi sikubophe amafingerprints akatholakala kule wadi abantu abasha abadakwa babuya ngokuzolaba yabona njena khona nabacula abantswantswa abagqoka ikhipha zomkhoba kuba ngithembi nami kube ngisakudla ngabe hlebisa lemidlili lami manje comrades sithi ama drug abuse ikhansela lethu uma lingena sicela linake izimfuno zabantu abasha abantu abasha ababhemi abaphuzi ngoba bethanda kodwa impilo ibaxakile ngenxa yalohulumeni ophethe emayunivesithi sithi uma usuqedile ukufunda i-degree yakho sicela uyithole noma uyakweleta noma